sawa. Attention kiasi. Attention.
Pitia message.
Weka tick.
Tick.
Mmeamka fiti weka.